Moneki atu I te 24 tau, a millennia of Fruin o Tangarei, e awhinane I ngā whānau Māori o Ahitereiria ki te kimiake, ko Wairatau, Nohea Ratau.
Poihake nā te taone nui rawa atu Ahitereiria, neke atu I te 4 miriona te rahi o te tangata kai konei e nohoana, mai nā tōpito katoa o te ao.
The New South Wales Pacific Council actually covers 23 Pacific nations.
I nā katau mai te iwi Māori ki raro I tērā karangatanga. Kei a Malami Fruin, me tōna hoa te kaha ki te kawai nā take a iwi I runga I tēnei kaunihera.
That project was set up to target young people who keep re-offending.
I nā e hara ko nā rangatahi Māori anake e nohana I roto I te noikore I waenga I te marea.
That's where our numbers were heading high, and percentages was within crime, within the jails, and so government then said, well, we really need to do something about this.
He kaupapa tōtika I puta anō hoki.
A group of young people in Sydney's outer western suburbs, troubled by unemployment and lack of motivation, have been put back on the right track by a project which revives the traditional Maori craft of canoe carving. The scheme has not only brought Maori youth in touch with their heritage, but other nationalities as well, making this waka a very multicultural project.
I nā mā te huri I te kei o te waka ki te wā kāinga te rāpea kāputa hehua.
For centuries in the land of the long white cloud, the wakas have ferried people across the Pacific. But this waka has been created for a very different voyage.
He haerenga I tīmata mai, he toru tau ki muri, ahakoa nā uaua I whaihua te katoa.
I've learned about other cultures and made me wonder, where the hell do I come from, you know? So it actually helped me a lot.
The programs from back home, they work. And it's about developing them here so that we can be 20 steps ahead.
Ahakoa kua tau mai te waka ki uta, ma te hunga whaiake he hiki anō I te wairua o te kaupapa. Tini mola niu mai pui hākena mo te kariri.